Progressive Grand Alliance, APGA, Gabo Ganyo. Everybody should think more. But to accord it. If I the woman can have a governorship election, can I be? If I get Binyaka Bebesel, Kuroko, Ebesel, or Koko. I ain't a woman or Chilemua, Mo, Kachioso. His Excellency, Dr. Willy Marabuchi, Obiano, Apokwetike, Ruba, Otuakode, Madago Bukwanakio, Gani Bukwakani, FPG Bukani, Yeso, Madame Kapanaganya, Apokwetike, Governor Abor, Willy Bonyoma. Yes, so Willy need a man. Willy need a man. Obianona so soft. Obianona so soft. Willy need a man. Willy catch a man. Willy need a man. Willy need a man. Obianona so soft. If I in a woo with Baka, governorship election, Gage Menana breastings. Onya ega toro uwokoma, woka mala malo, woke anasopolo, woke anasopolo de madu. Woko bioma nenyelande madaka, Dr. Willy Madabuchi, Obiano, ogi waka ega toro election. I malo gibobo, obrokita, I malo gigeje. I join continuity in Anambra. Anambra State, Ebana, Rolo, Mandia, Puga. Daluno, Okutu Akode. I salute all of you. Okutu Akode. Ije, Willy Bonyoma. Willy Nasusa.
Aye.
Willy Nasusa.
Bonyoma.
Obiano Niso Wimbo.
Aye.
Obiano Gejela.
Obiano
ke pulani,
aye.
Willy ni de ma,
Bonyoma.
Yeso,
aye.
FPGA,
Bonyoma.
Kaya ni kumba kaya,
aye.
Kamu kani yo,
Bonyoma.
Oh, Progressive Brand Alliance. Maka governorship election na piano. Kaya ni kumba kaya. Eba ge biyaka bebe siro kuku Okanye Willy Obia no bu governor na du olu Governor na kwa do olu bu Governor na kubo katu kwa mamu Governor na kwa do nje mubo luso Governor musiala yi pedestrian bridges Yana fly over mara umani sinoka Wadokwa Kanuzu Weputa Kanoge Gariana na Branine Ega Fuboruzo Maloma Ega Fiva Basala Kikoicho Kona Moto Na Fibinine Eba na Kuku Umo Kolobi Ona Gapwa Ona Ganu Ona Gapwa Ona Gapwa Nina Papa Danunu Hide Nine Mama is woman. Utu akode Umu boys Umu boys Mwano Get down Choya nana Choya nana Choya nana Choya nana
Ae Onyoma
Onwero Onwero Ondi apu ganaga Chief Willy Madapuchi Obiano Woke mala kubwa, woke mali fe, woke ne muro ntupo nolu olulu, oya ga governor Anambra State. Otu akode, ije, anyipole kwe kejebe, anyipole kwe kechi anyi ni gachita anyi ma, dalu, ina mmadụ enwere okwu o nwere onye gị na enwere okwu ị ga-eche chineke na onyere ihe APGA APGA onyeagha na nwanne ya kokoroko All Progressive Grand Alliance ka anyị na-ekwu maka fa ndị ọma ndị bụ ife ọma n'obi maka anyị nwa anyị kwụ nọ n'azụ gabanụ na egwu atụrọ gabanụ na egwu adị atụ anyị onwere ife na-emenụ onwere ife na-eme dalụnụ Anyị chọrọ opportunity na Anambra. His Excellency Willie Obianọ na-akwado ife gbasara agụmakwụkwọ ụmụ anyị wee na-eduru ugwu na nne na akwụkwọ dị iche iche ma na-eje. Ife gbasara nchekwaba ndụ na akụnụba na Anambra. Your Excellency anyị na-ekele gị ka ọ na-aga ọfụma. Anyị achọrọzi ụmụ mmadụ na mmadụ pụrụ ihe mmadụ ibi ya n'ike. Njem okporo ụzọ na moto na eji njem njem na-agasịrị wee mere na Anambra steeti ihe gbasara ọka na ụzọ ihe gbasara industries daalụ maka enyemaka gị na nkwado gị ife gbasara mgbazinye ego na ndị na-arụ ọrụ ugbo na ndị na-arụ ọrụ dị iche iche daalụ otu a ka ọ dị chineke gọzie gị wili n'iso ugbo obi anọ na asụsọ I love you pass my scarf I love you pass my phone wili n'ịdị mma wili na asụsọ I love you pass my car wili na asụsọ Na-efe aka otu aka ọ dị ife ọma dị mma o nwere onye na-emechicha anya fụ ebe a na-echi ọzọ wee gabazi ebe a na nwa onye si n'eziokwu adịrọ ya mma ya mara dalụ anyị na-eke n'ụlọ otu aka ọ dị anyị ga-akwado gị ka ije lụtọpụ ọdụ ụgbọelu ka ị na-arụ nkwado ị na-enye ndị afịa anyị kelere gị na nchekwaba ya daalụ ndị niile eji agba izu na Anambra si gị gaba na nsogbu adịrọ ndị niile bi na Anambra si gị gaba na nsogbu adịrọ daalụ anyị fụkwara ụgbọala niile wepụtara maka nchekwaba Anambra steeti I love you pass my scarf otu aka ọ dị anyị fụrụ gị n'anya I love you pass my car Everybody bend down, mark the ground. Shake, 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 shake. Otu akode, uwo korobia. Wenebu, wenebu. Obi oma na banyi. Nine, onagapa mama. Odalono. Ogelo tunu. Ogelo tunu, fuma, fuma. Otu akode. Ije, onyo buna. Anye je fro kwa o, onye ga bu deputy ye, nke m okeke doctor. Dalo, ayi ma ale gbogbo, nke bo keke bisbo mado. Obu onye na Dr. Willie Madabuchi. Obi ano ga ru ko lo. Nke mo keke aka ni di nenu. Ayi ma ne ga ru ofuma, nke o se le welu olu. Lo lo olu na aga ni ro, ka Anambra we kasi ama. APGA APGA
Unyayana
wende ya
Elano
Kokoroko
Chepoko
Kokoroko
Light of the Nation
Kokoroko
Ukade Nkoye Mwana
Kokoroko
Obiano for second tenor
Kokoroko
Ngabu Nkanyi
Oko Sime Yanyi Panye Mwana gaga Apuka mkani Aba mwana akwonye Diana mwana kasi afu na kasi afu Panye na apuga Apuka mkani Apuga na lolo Apuga mwelo Masi Aga mdiru diana mra Nubi Ane wepu Ane meme Otu akode Onye chole foma Second tenor, okay, Jen, but I'm going to know your form. Otisia, Uluendi Oso, Otu Akode, Anambraga Kasima, Otu Akode. Willy Nidima, Willy Nidima, Willy Nasuso. Obiano de ma, Obiano ni de ma, Obiano na suso, Obiano ni de ma. Onaga kwa,
onaga.
Yes, onde move move. Ayatoro hold up, kai kato kusu. Upai no ni anagaga, uoma. Bata, o apuka, apuka naga, o progressive grand alliance, onyoma, onyobona na aswa suswa na su kweseleno nimiye, otu akode, nandi onzo ku kweseleno, maka diforma, diforma, arwa anya choron suba ito diforma, diforma, yemebe go, tuku gemeko ebelo mele naga, danono, Ije, Ojimwaya de Melo Aru. Anambra State must be the best. Anambra State must be the best. God knows State of Ogabo. Ebi Fenine, Natanina, Ndokala on Agawa. Ona kwatu ona azu. Chief Willie Madabuchi Obiano Ayeke Negi
Onyoma
Akoku Etike One
Aye
Otu akode Galono, if for my mellow, what do I got it? Oh, my God, 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 oh, dalunu reke ne mu oge lo tonu oge lo tendinne oge lo tun owo oge lo tun okorobia keri fane kuse ma ko mun takere hey oga rolo ma o mu anyi wewe jukbe wewe fa gebi daka wetu o tu akore Willie Bonyoma, hope you know Mother Pucci, a book with GK1. Willie Nidema, Willie Nidema, Willie Nasusa, Willie Nasusa, Mother Pucci Dema, Mother Pucci Dema. Obi ano di ma, obi ano ni di ma, akwata na bobi, oka nota nsauto, na bobi, na bobi, utu akode, I talk to you, urumba nota nsauto, on the not dance out to
Bonyoma.
Idem me not dance out to
Aye.
I am a room na chogi
Bonyoma.
Ihala na yogi
Aye.
Epo si go na bogi
Bonyoma.
Me we not dance out to
Aye.
Obaru na bogi
Bonyoma.
Njikoka na chogi Anocha na bogi Hello, my colleague, what you're
welcome back.
I see this woman that was in also politics. This woman of that is a big deal. I don't know, but I did it in my. Willie need him now. Willie need him now. Willie now, so sorry. Willie now, so sorry. Hope you're not needing. Obi ano ni de ma, obi ano so buko mo, obi ano na suso nyoma. Otu akode, obanda bugana gao. Otu akode, kokoroko. Otu akode, chefogo ifoma ne mena Anambra State. APGN. Otu akode, All Progressive Brand Alliance. Banaga, ebendi formana tosto julo. Ebendi obioma julo. Otu akode. Kokoroko.
Chiefogo.
Kokoroko.
High Domination.
Kokoroko.
Okade, limbo nye mwanya.
Otu akode. I hear you. I talk to you. Willie need him, ma. Obi ano need him, ma. Willie na so so. Willie na so so. I love you past my scaffo. I love you past my capo. I love you past my phone. I love you past my car. I love you past my chateau. I love you past my trouser, I love you past my shoe,
Aye.
Obi ano na so so,
Bonyoma.
Aha! They are your news in the new. They are your Banye, banye, I will go back. Banye, banye, nobody, 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 nobody,